Ali, o Kwazu Jaiva, Shem, Vogo Nemisi, Pem Nakazayo, e Gatu Dalukun. Ao pizzana no pizza, uia o aguzela, e na tu te piscile. Cauticu, putala se segute. Yatela, uian cita, ue. Uian de cita. Gesponono, sasem tata, senteche. Mnandi funuona aba, batitim bisimpun. Anfuni ue namna. Nete, anqua no quaz. Zizo bexai nongelembe apo ezompundu kuitwetwe lika DJ Pacha featuring Soul Star. Zobe xai nongelembe apo uzobe fingarisha apo lo Pacha ngeminwe engamagonzi enamaxolo abuhlungu uzobe jijajija amaqhosha apo uMr. Chilex noMishka balapo bangamarrete ahlabela ngevayivayi uzabe nkwini zapho uSoul Star ngelizwi andithi ngulizwi uzabe nkwini zapho ke nabanye ngabanye andibazi abanye ngabanye bayazanga andibazi igama lecwecwe lithi the beat isingqi liyaphuma apha ekupheleni kwale nyanga kaSeptemba undivile mntana womlungu ontsundu ndithi ekukupheleni kukaSeptemba liyaphuma icwecwe likaDJ Pacha liyaphuma featuring Soul Star ulizwi liyaphuma icwecwe labo liyaphuma elo cwecwe xa kanye ephele uSeptemba liyaphuma lona icwecwe elinamaculo ka DJ Pacha liyaphuma.